Together, growing in faith, changing communities.
Mangathunyiswe uJesu Kristo ngegama likaYise benendodana nomoya ogcwebileyo. Amen. Musa uNkosi yethu uJesu Kristo uthando lukaNkulunkulu uYise uze nomoya ogcwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thando sami ngifisa ukuba sifunde encwadini kaIsaya umprofete chapter 58 verses 9 to verse 14. Isho njalo iNkosi ithi Jerusalema, uma abantu bakho bepheza ukugqilaza abanye nokulukana nokuqambelana, kodwa uma bepha abalambileyo ukudla beduduza abalusizi, lapho ke ukukhanya kwakho koqhakaza ebumnyameni, ubusuku bube njengemini. INkosi iyokuhola njalo njalo, ikujabulise ngobuhle, uhlale ngokuphola kude nota lakho, ikuqinise amathambo. Uyakuba njengengadi eniselweyo, ube njengomthombo wamanzi omanzi awo angashi. Okwabhidlika kuwe mandulo uzovuswa, uzovuselela izakhiwo ezakhiwa izizukulwane zasendulo. Uyobizwa ngokuthi umlungisi wezindonga, umvusi womuzi odilikileyo. Uma ugcina usuku lwesabatha, ungenzi msebenzi ngosuku lwami olungcwele, kodwa ungikhonza kulo ngokujabula, uhloniphe usuku lwenkosi. Ma uldumisa, ungahambi ngezindlela zakho, ungaphikeleli emsebenzini yakho, ungaqhubi izindaba zakho, yilapho ke uyakuthokoza enkosini. Ngikuholele ezindaweni eziphakemeyo zomhlaba, ngikwenze undlalifa kayihlo uJakobe, usho iNkosi uqobo. Uma abantu bami bepheza ukugqilaza kanye nokunukana nokuqambelana amanga, kodwa bepha abalambileyo beduduza abalusizi, athi lapho ukukhanya kwakho kuyawuqama ebumnyameni. Uma abantu bami ababizwa ngegama lami bezihlambulula bevuma izono zabo, bheka ngiyakuzwa ngisezulwini, sho njalo uNkulunkulu Somandla. Ha, uma abantu bami, uma isizwe sami beyeke ukunukana, beyeke ukuqambelana amanga, beyeke ukuhlukumeza, wethandwa zami, uma siyibhekisisa le nkonzo nalenselelo esinikwe uNkulunkulu, ingibuza ukuthi ngizuzani ngosizi lomunye umuntu? Ngizuzani ngokuhlupheka komunye umuntu? Ngizuzani? Ngiyaphakama, yes. Uyahlekwa, yes. And then? Athi ubhala kahle, ungajabuli ngamsitha sami ngoba nguye. Athi ngelinye ilanga ngiyakuvuka. Yazi, impilo imaguquguqu. Namhlanje izinto azihambi kahle, kodwa ngeke kuhlezi kunjena. Namhlanje uyinhlekisa, namhlanje usaba isho ukuphumela ngaphandle, namhlanje usaba ngisho ukuhlanganyela nabantu, kodwa ngifuna ukuthi kwena ngeke kuhlezi kunjena. Sinto izoshintsha, isondo liyaguquguquka. sayisikhathi sokukhala kuwena mhlambe sayisikhathi sosizi sayisikhathi sokuxakeka kodwa akakapheli uNkulunkulu sazokwenza umhle njalo namhlanje ngensizwa yakhe uzakwenza konke selela sinikeza yona masinakekelelane mangabe khona umuntu oxakeka ngikhona nginawo amandla ukumsiza mangabe khona umuntu ozokhala nginawo amandla okumsiza mangabe khona umuntu ozoswela nginawo amandla okumsiza lokhu uNkulunkulu asibizela khona angibe lusizo kwabaxakekile angibe lusizo kwabadingayo yona nkonzo uNkulunkulu afuna ukuyibonakalisa ubukhulu bakhe ey'mpilweni zethu ngayo khona amagama engiwathandayo uthi inkosi iyokuhola njalo ikujabulise ngokuhle uhlale ngokuphola qinise amathambo akho uyakuba njengengade eniselweyo njengomthombo omanzi awo angashi umuhlala enkosini umucela ukuhlakanipha okuvela ezulwini khona amagama abashoyo atho kwabhidlika kwasendulo athi kuyovuswa uthi obhala kahle uNkulunkulu uyakusibuyisela konke okwadliwa esikhonyana sinamhlanje okwabhidlika kuwe kwasendulo namhlanje ngizokubuyisela khona izinto abanye abantu abalahlekelwa izona amaqedane izitha zabo zajabula namhlanje ngifuna ukukutshela uNkulunkulu uzobuyisa ngokusho njalo izwi lakhe uthi ngizokubuyisela konke kwakulahlekile yazi ngivukelwa ukufakazi kaJobe uthi uNkulunkulu wamupha okwangaphezu kwalokhu ayenakho athi icebe nginalo ngomuntu wami ngeshicho uyozubizwe ngegama elisha umlungisi wezindonga umvusi womuzi odilikileyo yazi ngiyakholela ukuthi abanye bethu ithina esiyokhipha imindeni yethu ekugqibeni abanye bethu thina esiyokwenza imindeni yethu ibe ngcono abanye bethu abangadalulanga ukuhlupheka hayi ngoba nakubesebenza hayi ngoba nakube nemali ngoba kukhona wena ey'mpilweni zabo and so uNkulunkulu uyohlezi kubusisa ukuze ubusise bona uyohlezi kupha imali ukuze ukhokhele kona iy'kweletu banike amandla bakwazi ukuphila ayikho into emnandi njengokuthi abantu obathandayo lungabonakala usizi nokuxakeka kwabo ngoba khona wena empilweni yabo izwa lazi uyazi besingazithini ukuthi udadewena akasebenzi besingazithini ukuthi umfowena akasebenzi besingazithini ukuthi umyeni wakhe akasebenzi ngoba uhleze muhle khona into ekuthi ufihle ihlazo labantu yona nkonzo uNkulunkulu ayibikayo namhlanje besikazi ukuthi umyeni wakho waphelelwa umsebenzi iminyaka emingaka thina simbona njalo ebize right hamba ngemoto ugqoka uba muhle akaxakekile bese thi ukusebenza kwami ukusebenza kwethu malingaveli ihlazo labantu uNkulunkulu esakubusisile ibe umvusi wendonga iba umlungisi wendoka edipikile iba umvusi wekhaya uNkulunkulu somandla makabe nathi sibuse savikela sikhanyisele ngoyise benendodana nomoya ocwilileyo amen hlale nathi uNkulunkulu asinikeze amandla negrasi yalakhe.